Bayo.
Nyaki kwa yabelo.
Yes.
Sani yani kurugi madwani mondo mianyisi.
Pimno si.
Sani pinyo selo kure.
Pinyo loko wango mero siebno.
To nitie jomodani mondo wasiem.
Sana.
Yo pap.
Iluongo ni jopap.
Nitie gima sani ineno. Ngato nyalo tieko kata mana 2 days, kata 3 days, kata 2 weeks. Mano japap, japap manyako kata japap madichuo.
Madichuo.
Ineno. To gima wuso go koluokre, otiyo gi gima iluongo ni gino ne, mago riage.
Perfume.
Ei pavu maro riani.
Me kere kere kere.
Ngato bwana samoro nsa ya thum gochu mami. Ne mabora ya thum gochu mali. Gochu mali. Gochu mali.
Tome.
Sechego.
Eh?
Sechego pinj por bel, pinj por bel. Ngene ngene igine ne pavu mina no maro riacha. Samigo
eh. Eh?
Tus samikwongo no. Iwinjo kidung mami. Kimieli mieli mieli kadhi kagi kagi gire ne. Thum lich bolo wanglu twere. Bang dakika par. Ichako wilo du. Iwinyo wako ridu idung malmao, idung malmao, ndim kumbali, ndim kumbali.
Iwichori.
Hey.
Eh?
Umele kedi adia, mani ngeni japap.
Ja.
Buwana kangi ya tumutiko gochi, eh? Sambako yoyo ya tumde ocha.
Eh?
Eh?
Kwa ngawi wate kama.
Buwana idung gine, idung kitungu za umu. Kitungu
za umu mokuok.
Ya, ipe jivi. Poro wakwero jo pa.
Samoro to bise.
It's okay. Samoro wang'eye wanyalo waelewa. Miseche moko.
Mm.
Ng'ato nyalo goli ade ni biadhi anyiew ni areyo.
Okrai.
Matemate miluokori. Iluokori aluoka kise luokori.
Kata ka pi onge tinyalo kawo gimoro ti yweri go. Ng'eni pi ni be ki yweri go kene to.
Yes, it is good. It is well with you are so gin ne. Ber nem ngima ni mondo ibed very clean. Because the clean the clean the usafi can change anybody and you can even be gidene
kisungu mira ba kisungu moko mi para
you can if you want to tackle something like odor you know though,
very
you well. You will probably ejaculate while posting your picture on social media
odor gende ejaculate.
Basi ya mwako wa siyamo ki. Basi ya mwako wa siyamo ki. Masi ya mwako wa siyamo ki. Tuwa ngikono wako wa uu.
Wako wa uge.